machesem tolwarore Micho hari mogik angade ngimana chutho Irineny masiko katungo wiya
Sana
karehera mane mapiemoga chengi dichol Weche makamage matamo katame pacha Gionge
Mama tedi ne wangi yokodi Ochopo samane ni tede odaka Weche semto lwarore Nichom ayari mogik angadengi mana Chuto Ochopo samane ni tede odaka Meche semto lwarore Nichom ayari mogik angadengi mana Chuto
Kajomoko ne dwarini ero joji
Mama
Nyakajopwanje ne tamoni ero joji Odala kentere ne panjiti ero joji Ijara
Mama tedi ne wangi yokodi Ochopo samane ni tede odaka Meche semto lwarore Nichom ayari mogik angadengi mana Chuto Kodi Ojopo samane ni tede odaka Meche semto lwarore Nichom ayari mogik angadengi mana Chuto
Nyajoni na mamora kolworo mama Ngeti na ema pimigo yuri jimi Nyange chani mapimo kasine pacha nyati hoya
Mama tedi ne wangi yokodi Ochopo samane ni tede odaka Meche semto lwarore Nichom ayari mogik angadengi mana Chuto